Oh my god, this smart prince, a famous producer.
They call me King Zia. Sorry for the things I do. Sorry for the things you do. Girl, I've been missing you. I know you miss me too. Anytime I don't see your call, I feel bad. Baby, only you make me feel alright. Turn around, but I don't know.
Go tenga kusonde zi closer. It's not like ngisafuna phela ngikunike closure. You know ukuba nawe mntwana make me realize ukuthi uthando lunzima is new place and rise. Mara ben relaxile izinto bengisixova light. Isitshela ukuthi kuzolunga and ezokuphatha right. I-aim yami kahle kahle ukuphatha umuntu fresh. Ngikhohlwe izinto esibaya ngiphinde ngikhohlwe ngama-ex. Sisipushile into yami esinawe si-avoiding i-stress. Ngi-realize sekukudala ngikuphushele fair. Mara kusenani kwadala ukuthi kwenzeke vele. Mara I'm just glad ukuthi ngithole omunye ngqondo vele. Noma ungavaya bacove angisakudingi vele. Ngiyaxolisa mangabe le nto ifike njenge-insult. Izinto zonke zenza ekugcineni zinama-result. Okwenzekile kwenzekile, so have a goodbye. Have a goodbye. Okwenzekile kwenzekile, so have a goodbye.
Skimzy,
you make me realize.
But I don't know how you feel about me.